Ingama yeyeye kubekwa ngokusesikweni uKumkani Zanozuko Tyelovuyo Sigcawu kwisizwe samampondo aseMpuma. UKumkani Zanozuko ememelela imvisiswano nokusengela thungeni linye kwamampondo.
Singumntu omnye, singabantu abanye, masimanyaneni.
Umngcelele wemoto ezikhokhele umzimba okumkani zicande idolophu yasembizana usingise kwikomkhulu laseNdimakude eSiphaqeni.
Umzimba wenkumkani ubuhlangatyezwe likhaya ngokwezindlu zikafaku, amakhosi kunye namampondo ngelokubonakalisa isidima newonga ngokwebakala indlovu enkulu ibikulo. Bekungumngcelele ukusuka eThekwini ukuzokufika apha komkhulu.
Indlu yasebukhosini fake isicelo somngcwabo kwinqanaba lokuqala laseburhulumenteni kwaye ngoku icekwa lisele nomongameli welizwe ukuba uyanqwala kusinina.
Dluliswa ke kwikhaya lekumkani emzindlovu apho ke athe umzimba wakhe wathathwa waphinde wasiwa kwikhaya labangcwabi elusikisiki ukulindela umhla wokokuba akhatshwe ngesihomo nesidima umntana enkosi umhla wama-21 kuJuni 2022.
Usapho nesizwe ngokubanzi lobamba ngazibini ngenkxaso engagungqiyo namazwi ovelwano asaphokoka unangoku ukususela oko kwathi kwawa umthomkhulu ngesaquphe. Kwiindaba ze-SABC, ndingujoe umanciya.